Yule.
Unachunga mpaka nyama zinachungeza.
Frank, bono na michungu zano hivyo.
Thank you.